me by. Oh Lord, as you bless, start with me. Ebizibu bibadde bingi n'amazigano ekimala.